Welcome to Mrs. Poon-Lai's Creative Corner!
Whakapono, mā te tūmanako, mā te titiro, mā te whakarongo, mā te mahitahi, mā te manawanui, mā te aroha, ka taea e au.
Mā te whakapono, mā te tūmanako, mā te
Mā te whakapono, mā te tūmanako, mā te titiro, mā te whakarongo, mā te mahitahi, mā te manawanui, mā te aroha, ka taea e au.